pendekelo no kufika na kumpela mwalilesa mulivalesa mukabaleso muyayaya genze bula ifayo meshi if you know well and kabila imwe penilesa mumwe owandi if you sick
Imi mana mulepa tulang.